Nyinga Simfrods o Kinda. Kawachako ni mose ni Rojamadar Francis Ogola, ibiro iki cheng Jumapil, tarik prayo gachiel dwe marangwen higani. Kotenore kod dwaro mare ni mondo ike thulo mar seche 72 tok thone. Dwaro mabende oser kod piny owacho. Kaluwore kod owadgi Jamadar, Canon Hezekiah Oduor, Francis Ogola, bende dwaro mare ne en mondo ike maonge sanduku kendo nyasi mar ik mare kik kal seche 2. Ma e chenro mar ik mar Jamadar Francis Ogola mibiro iki e dalane mantiere gweng' ma Mur, Ngia, County ma Siaya.
Seche 24 tok thone, chenro mag iko mar Jamadar Francis Ogola osechakore e dalane mantiere gweng' ma Mur, Ngia, County ma Siaya. Ma en ataro mar kaka oganda joluo ng'iyo timo chenro mag jodito, ahinya to ne jal mani kod mbi maduong' kaka Jamadar, makini mathoth iko ne chenro mong'ith kendo kao thulo malach. Anyuola mar Jamadar Francis wacho ni Ogola ne en ng'ama jambola kendo ng'ama ochanore manopango ik mare motelo ne thone.
Inadhi lime Ngia. Mo wacho na ni Perez ka tho to kiki kel complications inang'eyi. Onego ika within 72 hours. 48 kanyalre to ka ok nyalre to 72 hours.
Wachano ni iko General chieng' Sunday mabiro ni. Udong na kiny kende.
Owad gi Jamadar Canon Oduor oyango ni Ogola nogombo mondo ike nyasi matin maket gi mar Jo Salam kama ibiro boye kod side ka Jamadar ne ok dwar sanduku.
Ik ne dhi bedo very simple, en kunyo bur, tiboye kod seat, tiike, onge sanduku. Which is a man of simplicity.
Nyamin Mose nendo Peris Onyango noloso kodwa kowacho ni owadgi noseikore ne thone kendo kinde duto nosiko goyo mbaka mar thone.
Bonyisa kata kamano idhi ike. General nowacho ni en ja ami nyalo tho anytime. Koro noloso ways ne maber ni anytime motho bende nadhaw ne kabisa wacho ni in dong ing'e ni tin. Ani maduong' ni an mabok kuongo tho. No, death is a reality.
Jamadar Francis Ogola oyuagi kaka ng'at ma jambola kendo mane konyo ganda e yore mopogore opogore.
Ng'ama bro chulo fees ni nyithindogi. Because General onge ga ni mara kiang'ono, en oromo gi nyathi Kikuyu, nyathi Kamba, nyathi kiang'ono to en ochulo ni ga fees. Owacho na ni moko nitie machulo ni fees magibiro after graduation gibro go Nairo kamano. To kiagi. Ai. Tachwo lore, tachwo sim. Tachwo sim. Nyasaye mondo orite kamodhiye.
Ringre Jamadar biro wuok Nairobi chieng' Jumapil gokinyi kami biro lemne kaeto ike mana chieng'no.
On Sunday, the body mare dhi Nairobi gokinyi, dike Lendoro St. Thomas Church ACK, ilemo ne Ndoro kanyo kose lemne, titere dala neti ike the same day.
Anyuola mar Joel Ogola kwayo kwe makende thulo ni mar kuyo, motelo ne ik mar Jamadar Francis Ogola.
Ji nyalo bedo kod paro mopogore opogore. Wakwayo jogo duto mantie ka jogweng' kaachiel gi jo Siaya as a whole, as a county or Luo community, ni mondo wabedru gi kwe nikech magi gik manondiki. Nikech wabro yudo welo mo kuonde mopogore opogore, wabedru gi kwe. Kane wahero General adier mondo waik gi General maonge koko moro amora.
Nyasi mar dhialo higni 100 mar nyuol wuon General